to you. Happy birthday to Dany. Happy birthday to Dany. Happy birthday to you. Sana helwa ya Jamil. Sana helwa ya Jamil. Sana helwa ya Jamil. Sana helwa Dany. Ya tempo.
Baby.